Waoti alfana nuur yare wewe, mimi nakupenda wewe, mimi nakupenda wewe, mimi nakupenda wewe. together.